Singahambi ngokwethu ukuqonda
Singahambi ngokwethu ukuqonda
Silalele
Sithi ibandla elingcwele likaNkulunkulu egameni lomfethu Jesu Kristu Amen. Ngibengelela ozakwethu upastor wethu babu Victor ebandleni lase BIC esibambisana nabo kule nkundla le kunye no Reverend uMahlangu ebandleni le Shalom abazalwane esidecide ukuthi senza le nkonzo kunye nabo ndawonye. Ngiyabonga uma usiqhubeka ubakhona that fellowship nokudlelana kwethu nabo njengabaholi namanye amabandla. Kuyolisiza ibandla kakhulu lokho. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngiyafisa ukuthi namhlanje sibuke nje ukuthi sizokhuluma ukuthi namhlanje usuku la uJesu aqede u40 days akhona emhlabeni emva kokuvuka ethuneni. Mayeqeda uJesu namhlanje uzonyukela ekhaya ezulwini. Kunezinto ezimbalwa esondlula kuzo. Namhlanje asikwazi ukushumayela ngenxa yesikhathi. Sobuya futhi sibuyele la esoshumayela khona sebe nenkonzo ku-open air noma la besosinabe sinebandla. Sishumayela khona namhlanje simbula into ezimbalwa. UNkulunkulu bakhulume kahle ke abafowethu, bakhulume kahle abaholi. Okwami sekulula ukuthi ake ngibeke izinto ezenzakalayo. One, uJesu wavuka ethuneni emva kwensuku ezintathu. La ayeshilo khona ukuthi uzawufa angene ethuneni emva kwensuku ezintathu. Ezintathu uzovuka ethuneni. John 20 verse 17 uJesu ubona uMaria Magdalena uthi ungangithinti ngokuba angenyukeli kubaba bamba naku kepha yana kubazalwane bam ubatshele ukuthi ngenyukela kubaba noyihlo osezulwini uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Kunendida ekhona la akafuni ukuthintwa uMaria ngalesikhathi avuka ethuneni uthi angamthi inti angake nyukele kubaba kanti unyeka kaungakhi uJesu ukuyezula bana unyuka kaungakhi siyoyikhuluma ngelinye ilanga bona namhlanje siyambula kodwa simfumana uJesu kuneizathu zokuthi kungani angafuni ukuthintwa uMaria. Mangabe umpriest omkhulu angake angcole angcoliswe izimo ezithize angifuni ukunika izathu namhlanje ukuthi ke kungani benga kodwa umpriest kuba nenkonzo amelandlule kuyo manje akafuni ukuthintwa uMaria kodwa simbona after 8 days yena ngokwakhe mayefika abafundi bakhe bahleli endaweni okayikamelweni phezulu uvumela uThomas ukuthi angamthinta. Awuyobuka incwadi kaExodus ubheke kahle u29 chapter ubheke yonke leyo ncwadi kakhulu verse 35 uzoyibuka le ndaba yokuthi kungani uJesu angakafuni ukuthi angathintwa uMaria. Ikhona lento ozoyibuka bona kuma Hebrew u9 upastor ukhashwayo undlula kuyo ukuthi wahamba yena wayongena endaweni engcwele kungasiyo ngegazi leimbuzi negazi kodwa wahamba ngegazi lakhe ayokwazi ukuthi ayosihlukanisa lento. Manje uzoyibona kungani uJesu ngelinyilanga soyambula kahle lendaba kaJesu kodwa simbona after 8 days uyavuma ukuthintwa. Asingahambi kakhulu kule ncwadi leyo kodwa ake siyobheka ukuthi ke uJesu kubaluleke ngani ezulwini. Sifunda incwadi ngoka Johannes 16 u7 iverse 2:8 uthi kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kungilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini kepha uma ngimuka ngiyakumthumela. 8 lapho esefikile yena uyawuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela ngokuba ngiya kubaba ningabe nisangibona. Ikhona lento kaJesu ayikhuluma before abalungiselela uthi bamahlanga uya prepare if yena akanyuki ukuye ekhaya ezulwini umoya ongcwele awuzukwehla elomoya ozoba umduduzi maye sekhona umoya ongcwele kunezinto ezokwenzeka. So he was supposed ukuthi ahambe uJesu anyuke aye ezulwini. Incwadi ngoka Johani u14 uverse 1 u28 uthi uyaba prepare nakhona inhliziyo yenu mayengakhathazeki kholwani yimi nikholwe nanikholwe ngunkulunkulu nayi lento uJesu ayishoyo uthi ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi sishiyo lento uthi uJesu akabengananankinga nendaba yekhaya asimzwanga abanekhaya abakulo kodwa ukhuluma ngekhaya eliphelele elisezulwini mayezo silanda athi sizoye ekhaya esezulwini uyaba prepare uthi ningakhathazeki awukaye inhliziyo yenu mangakhathazeki ngoba bebatshela ukuthi ke uyoba lungisela ekhaya uthi uJesu kwakumele ezemhlabeni azolungisa indlela uthi Thomas manje Petro siyokwazi kanjani lapho uyakhona uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila phakade akekho ozoza kubaba ngaphandle kwami therefore kwakumele uJesu akhande indlela indlela yokuhamba eyonyukela ekhaya ezulwini la esiyomthola khona then usilinde ngale ekhaya ezulwini indlela isilungisiwe yena wayelungisa indlela kwakubalekile ukuthi kwenzeke lokho so le ncwadi beyibalekile kusiphe Sifunda incwadi Ephesians uchapter u4 sibheka u8 verse no9 uthi ngalokho uthi asenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wabapha izipho kepha lokhu ukuthi wenyuka kithina uma kungesiko ukuthi wake wehlele ezindaweni zomhlaba kwakumele uJesu anyukele ekhaya ezulwini ukuze mayothulula umoya ongcwele kuba neyiphiwo azoyishiya kubantu ukuze ibandla maliqhubeka liqhubeka lineyiphiwo azinike lona ibandla into yokunyuka ezulwini uthi mayefunda kule ncwadi yabasefesu abanye baba abapostoli abanye wabapha kubaba abaprofeti abanye baba belusi kunye nabafundisi ungayibheka le ncwadi leyo kwakumele anyuke ukuze kwazi kwehla lezo yibusiso noma kwehla lezo yiphiwo ebandleni lakhe siyabuya futhi sibheka ukuthi keke uJesu maye ngabazonyuka kwakumele ashiye a commandment umyalo ayosinika wona kunomnyalo awushiyayo ngibuka nje the four gospel sibuka uLuke sibuka uJohn sibuka uMatthew sibuka noMark babhala ngokuhlukene indaba kaJesu yokunyuka ayezulwini but let us look at the commandment isiyalezo sokugcina asiyanoza in the book of Mark uchapter 16 uverse 15 to 20 wayesethi kubo hamba yele ivangeli kukho konke okudaliweyo we were left with a commandment ukuthi siqhubeke neministry yokushumayela endaweni zonke kukho konke okudaliwe kusho umnikazi wendalo yonke uthi yena asiyoshumayela konke ngoba sihamba nje namanje siqhubeka yiyo lento esibambile we are devoted to our almighty god because siyazi ukuthi sishiwe nomyalo uthi okholwayo ababhadisi we uya kusindiswa abantu kumele bakholwe bese bayasindiswa that's a commandment if uJesu akashiyanga na commandment bese uqhubeka kanjani ake sindluleni ubaphe namandla akhona kodwa ku 20 uthi ke kepha bona bephuma beshumayela endaweni zonke inkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso iyodwa into uNkulunkulu ayenzayo iyodwa into uJesu maye senyukele ekhaya ezulwini uyabuka ibandla liyashumayezwa ubuka labantu abashumayeza abantu kodwa ubenza into eyodwa uthi basabaphe iphiko uyaqinisa futhi nezwi labo uyasizwa uJesu ukuba aqinise izwi labo sifunda futhi nasi siyalezo sokugcina uJesu asishiye in the book of Matthew uchapter 28 sibheka uverse 16 u20 esayilo zokugcina uthi kepha 16 kepha abafundi abayishumi nane baya eGalile kuleyo ntaba uJesu abayela leyona sebembona bakhuleka kuye abanye bangabaza uJesu wasondela wakhuluma kuwo wathi one ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze izizwe zonke ini abafundi uyayiphinda lento mayayibhala obhala kahle kule ncwadi uMathu uthi baye sikhuluma egcineni ukuthi mabaphenduka nyambe show ukuthi bayaphenduka bese niyabenza ukuthi babhabhadiswe egameni lami egameni kani kamoya oyingcwele ngoba beshilo ushilo pastor uMahlangu mayekhuluma ngendaba kamoya oyingcwele ukuthi samokeliswa ini umoya oyingcwele kunento eyodwa ayishoyo nibafundise ukugcina konke enginyale ngako bhekani mina nginani izinsuku zonke kuzobe sekuphenkwezo uNkulunkulu uyasho okayo uJesu wethu unathi isikhathi sonke masishumayela uyinkinga umfundisi oyoshumayela anganayo uJesu, uyinkinga umfundisi ozofuna ukuthi ibandla lamukele ukusindiswa yena kubeni akuphika ukusindiswa. So sinikwe umyalo ukuba sishumayele senze into eyodwa yokuthi abantu baphenduke, kodwa into ebalekile ukuthi bazane noJesu, bazane noNkulunkulu. Nayi lento ka14 ebayibalekile ngokhuphwa kaJesu, uthi ku14 iverse u13 ngokaJohane, noma yini enakuyicela egameni lami niyakwenza ukuba babakhazamulise ini indodana, konke sicela egameni likaJesu kuyakwenzeka ukuze kugcwaliseke umbhalo okukhazimuliswa kwani kwendodana. Uthi ngiyangicela ukuba ubaba u16 ngiyacela ukubaba aniphe omunye umduduzi ohlala kini phakade ohlabela kahle uyoshinto yodwa, uthi sibonge ukwazi ukuthi uJesu uyasinxusela imihla ngemihla noma singahlupheka osikhashana, kodwa uyasinxusela. Another thing, uJesu bekubalanyukile-ke ekhaya ezulwini azokwazi ukuyohlala ngakubaba esokunena isandla, asinxusele njengebandla lakhe imihla ngemihla. Therefore namhlanje mangabe uJesu azonyuka kugcwaseka izinto akade mele azenze in the 40 days, then kuba nama-commandment awashiyayo. Basambhekile abafundi bakhe, basambuka asakhuluma naye ngale ncwadi likaLuke uthi wababusisa, then he gave them blessings. Ubambe nansi into eyodwa, uthi umoya engcwele akabanikanga ngesikhathi leso, wathi ake bahambe bayohlala balinde umoya engcwele. Sizoya after 10 days when siya kuPentecostal Sunday, la umoya engcwele uyothukululwa kubani? Kubafundi. Kodwa basalindile owathatshatwa ngefu ohlabela kahle athi uphi namhlanje wenyuka ngefu wenyukele ezulwini. Mayisa lindile ayavela amadoda amabili agqoka yona ingubo emhlophe ashinte yodwa labadoda, athi niqozolo madoda seGalile, niqolozoleleni nibheke phezulu na, lo Jesu enimbonayo namhlanje anyuka nendlela azobuya ngayo izofana. Iyodwa into ebalekile ukuba umoya engcwele lo esilinde yena, umoya engcwele lo ozohlala njalo asiduduze, bengeke simthole ukuba uJesu anganyukanga. Soyibheka indaba kamoya engcwele sengivala nje bazalwane, soyibheka ngisho indaba yesikhathi sincane, kodwa ziningi izinto mina siyibheke. Sengivala kwakumele uJesu anyukele ezulwini kuba samukelisa umoya engcwele. Kwakubalekile ukuthi uJesu ayongena ethabenakeni, angene kube kanye kuze kuyokwazi ukuthi amanye amagazi angakwazi ukusebenza, akusebenze lodwa igazi elikaJesu. Ibandla libambe i-commandment ayinikile ukuthi sishumayele ezweni zonke noma endaweni zonke, sibanjwe yiloko asikwazi ukushumayela endaweni eyodwa. We need to go up and spread and propagate the word of God, ngoba the word of God linamandla, the word of God has power. Yilawo mandla lawo abuya kuJesu awashile othukulula umoya engcwele kubafundi bakhe. Balinda 10 days, balinda 10 days before umoya ongcwele azothukulwa. Siyokhuluma ngale ndaba ya 10 days balindile, kodwa balinda endaweni e-right. Bahamba bawulinda ethempelini, bahamba bawulinda ukuthula komoya ongcwele, balinda ekamerweni eliphezulu, balinda ukuthukululwa komoya ongcwele. Kubalulekile ukuthi umoya ongcwele ulinda ukuphi, the position ozoba kuyo ulinde umoya ongcwele, ngoba if balinda bakwezinye iy'ndawo, to they have decided to preach outside. Because funga ibuka le ndaba yokunyuka kaJesu aye ezulwini. Nkosi yomusa olibusisa ibandla, I want to thank abafundisi esibe nabo ukulifundisa ibandla ukuthi kubalulekile ukuthi lalelwe umoya ongcwele. Uyalalelwa noma isimo singavumi, siyolilalela, siyoqhubeka endleleni. We are really devoted to our God, we'll continue with the devotion to our Almighty. Praise your name, amen.
Unkulunkulu lo nomusa wethu, unkulunkulu wethu.